Ivyo ambwira ndavyibuka ndavyibuka muvyeyi
Sinzo viva girando, vigo mi zago.